ya kucheza sasa upo kwa mkopo yena Ramadhan Kabili Wazir Junior. Yes, Biashara United, Wazir Junior anakuambia tulieni, zibeni midomo. Alimtazama Kabili ambaye alichungulia mpira tu ukienda. Hii ni adhabu ambayo amepewa Ramadhani Kabili. Standard penalty charge.